khona isitolo silapha yena sidayisa ama-gift pack. Qala ungithengela ofo.
Black card. Hayibo.
Ayithathile imali kaPutin.
Yiphi imali manje?
Imali lebesomkhokhela ngayo.
Ngilalele.
Ukhona umuntu oyibiza nge-undercover name ethi Putin. Ufuna ukuthi sithole udubani.
Uzalo, weeknights at 8:30 on SABC 1. Mzansi for sure.